yaalo maxaa lagu garanayaa halkeysa joogta haddaanu sidaa marba baal u dhiga nin gaadhigu allo reer geysow wallaahi bilaa way iskala qabsadeen.